ngwamukele ke mbukeli kwi-sports update. If ufuna ukuhlezi updated ngendaba ze-PSL, bengicela lapha subscribe uphinde uklikhe notification bell kwi-channel ye-sports update. Kanti u-video sanamhlanje ke mbukeli sobe sikhuluma ngalaphana ka-Uthemba Inkosi Logic o-trendayo ke enkundleni zokuxhumana emva kokuba laphana ke akubonakale kwi-live nabantu abesimame ke ababili. Ngaphambi sokuba nevideo yethu ke mbukeli bengizothandela lapha uhalalisele uMngidisantanz ke ikakhulukazi ke naye laphana uThemba Inkosi Logic owine ke itrophy yakhe noma ngingithi i-league yokuqala yakhe ke kwi-PSL. Kanti makhumbula ke mbukeli ke uThemba Inkosi Logic ushiye ke iqembu le-Orlando Pirates ke nge-transfer window ke ngo-January wajoyina laphana ke iqembu leMngidisantanz. Kuthe ngakapheli ke nenyanga ke eyiningi uThemba Inkosi Logic wangena starting line-up laphana uMngidisantanz kwaqubula-ke amagoli, wanqakula amagoli, waqubula-ke amagoli-ke. Kanti-ke ugcine-ke esewina-ke nayo-ke laphana-ke i-league. Kanti into esisele-ke mbukeli ukuthi laphana uThemba Inkosi Logic awine-ke i-Nedbank Cup-ke nalo laphana iqembu le-Sundowns. Kanti-ke uzobe ebhekana-ke neqembu kade lidlalela laphana-ke iqembu le-Orlando Pirates-ke ngomhla ka-1-ke Juni. Bazobe dlala laphana khona lapha embombela-ke i-Nedbank Cup finally. So imbiko ke velayo mbukeli kuyukuthi abalandeli uMngidisantanz ke noma ngithi abalandeli ke bakhe lapha uThemba Inkosi Logic abajabula ngesenzo sakhe ke bafuna laphana uThemba Inkosi Logic ke ajeziswe ke ngendlela ayiphathe ngayo emva kokuba laphana ke avele ke kwi-live noma abe live ke kwezinye ke noma ey'nkundleni zokuxhumana ke nabantu ke besimame ababili. Kanti kuyavelayo lapha ukuthi uThemba Inkosi Logic ke kade ke edla ke iy'nkambi ke zikaFaro ke nabo laba besimame. So abantu abaningi bangenile enkundleni zoxhumana bashutha uLogic ke cha impela into eyenzile i-wrong and uphoxa ke iqembu leMngidisantanz and ke iqembu ke kumele ke ngingayiqondoni noma ngingayivumeli ke i-behavior ke eyenziwe kuyena laphana uThemba Inkosi Logic. Kodwa-ke abanye ke bamjabulele lapha uThemba Inkosi Logic ukuthi cha ebesehlale phela isikhathi eside laphana kwi-Orlando Pirates ezama ukuwina i-league engatholi laphana noma engakhoni ukuyiwina-ke i-league. Usezwa yiwina laphana i-league nalo laphana iqembu ke leMngidisantanz. So into enisho ukuthemba Inkosi Logic emele-ke jeziswe iqembu leMngidisantanz ayikho le nto leyo cause nabadlali abapheshaya abafana nabo uJack Grealish bathi beqeda kunelapha i-Champions League-ke bawaphuza kutshwala abanatha-ke bavele enkundleni zokuxhumana. Kodwa-ke akaze nisho lutho, kodwa manje uma sekuumdlali wakhona leyaningizimu Afrika noma-ke umdlali uMngidisantanz engiyakhuluma, hayi cha, iyekeni le nto leyo. So mbukeli angazi na ukuthi uthini ngalo daba-ke lakhe lapha uThemba Inkosi Logic ukuthi-ke abona noma angene kuma-live ke phuza abantu besifazane ngabe ku-right or wena-ke mhlasimpe nombono ohlukile. Besingakuthokozela ukuza uvo lakho khona lapha e-comment section. Kanti-ke mbukeli nake ngithi i-sports update ezanamuhla-ke siguqa khona lana-ke iy'ndaba zethu, sokubuya nezinye iy'ndaba ey'chendayo. Siyabonga.